Thank you.
doona filimaan sheekooyin gaaban oo macquula oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona ayna anfici doona aan ahayn ma la yacni comedy waa sameynaynaa qosol laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheegno.